Jerusalem, I kayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem, I kayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze. Jerusalem, I call on you.